abusia for video bi air trendy on social media na video ni mu no na chese papa bi ache kromfo na kromfo no aba eye obuase central market na chese obe wiya kobi enyina be di adanse ese kromfo de enke che na nka omu wiya cars embe mu wiya phones laptops ni computers ni nyama nyama but kromfo we de kobi na okwo wiya na chese wo video na enwanwa mensaka video wa hasi a brantie no ekena no mu nsem ena afi nso oni kwa na wa chene no nso aba beka na no mu nsem achire kwan of fa so chi abrantie no na before se be shasi akasa na se before se e be konsem no mu de mesrem menhwe sa video wi embra na wi a na play the second video no nso amao
ahoma ti we pa my wife say come de no e kwa ko pe dia na to yedu central market a maybe amao town pabo ano Obuasi o ya ti ho mbo bi pa na oko wi akọ obi. Wo ka kana ngo ye bi sa lo so frite.
Koko bi ni na o mo ka.
Che che. Te mu he Kobi.
Kobi. Ah.
Kobi o, Kobi.
Pa mo.
Na ngo e bi so.
Oko
na oko e so. Ya
come back dino.
Ah, hey, we need where do any level? Don't me here.
What's
up, Fike? What's up, your flowers are with your body, no
body,
your flowers are. Body, because
it's beyond
your flowers.
Fire.
Who free you for?
A juma could be seen as he.
Mentecas and
the Biamano
could be seen as
he. A hey,
a juma could be seen as
he. I want him for
some. I want him for some.
Central region.
Central region, here for.
I hear for some central region.
Kids.
Mankesim.
Ah, now a nice boy.
Video yi ba bonten no manfo bebre na e ka se adwuma ene enni oman ni mu enna nam so manu ko wi a obi ko bi. Me se odwene ho sen.
Se e ka se e adwuma ne ni honom de a. Un se nipa na ono no oche no no. Un se nipa obi be abrante na no o guide e adwuma honom no. Aba be chi abrante ye no.
E play video na ma o musisi a.
Na sa nipa no e chire mu se ono so so no na oba sa akro no so no ni adwuma ye. Ene ne oduedue mu a na ye ma no oche man bi. And where then obey ye, in Timu Honum no Musa Brantian eba, and on a susuno. Our tactics. In Tinas and Cabrantian, non Casacran also Cobo Cobo Crono, and so Timid dear Dumoye day. Ecunia, a juma, yet yes, yes, eh? A juma de, a bin nucronim de, ne and so. At least there was a Timmy co chinica cra. Ubenya juma ye, say a watch mine, say a mates, Ubenya mate a d, say obi a per security. Ubenya be a day, aye. Obwasi ubenye bi adwuma de what you say manfo ye condemn yi ubetimi aye ni nyina bi by krono de it wasn't an option what am I say
ye mai kasa ne yetenti mr manhwe abrante na wache no ye wache man no ono suna no munsem kwa ofa so echi abrante no ewia na de aka no aso so
ewini na yete no em say eyewitness bi wa wache no ojina ha me bema no saka saka kra
mr fami fisika soja se ono so ofi ejuma ko besia se mso fi blame yes kuma
e so ono ani nwa no wachi no
ya kru mindful ye ni eba hozla o me ba na me ton shulu agna de no bi be fa mi sika no but still me digal am say chi kwa amla 22 me suffer for the money before na me ya ha no mo kra hwa ha na mso me ya me 1212 ah, weapons need their doors. So Jan who's here?
No, so Jan who are Kadari Benu no.
Kaka die. They are coming to me a catcher now. You know, so boho name ban a better.
I'm coming to pass out here.
Me dey meet one man, meet me jot. Last time man, no go fear police. Meet one, meet me jot. Now we say we di first crossing. Nti baby o ulai ano. Now me kulu fi ablo science to see if I'm chere. Me kwa me intelligent sin o.
Boa boa.
Me say bag we dan e kono no de ba. We do here no de bag me to ho. No we bie now. No say now we wan video. We be bie na mu
eso. Oh, mu mien kwa na mu.
We na ko be hwie.
Ah.
Sa na mu na ko be hwie. Na mi jam lika gu no. Nti mi jam lika gu no.
Ana o yi ko bi.
Na o yi ko. Ko bi ni we yes wona da. Ko bi ni de we yes wona da. Nti de o wi na o de ko ne kura ne de. Agu fem na manfo a cha we. Rasta man na ni media mi ya ni.
Oh.
Yes. Me da se.
Ya da, mi su me da se.
So sha no kwani nyam nyam ni otimi nsa brante no e no krese e nya dia wo nya dwuma bia eye ewo eye obuasi kru no mu fi se wo hwa wa se wo firi eye central region ton ene che se oba ha ene che se wa be pa dwuma ye nso nya dia dwuma ewo ho e de ma no ne santi ene watu no asi wo se ende kobi a che se e ma ma no eton no ewo eye central market wonom no ɛhɔ ɛna kyɛ sɛ ɔbɛbɔ no homɔden akɔpiem na wawiawia na mennim sɛ ɔkɔtɔn anaasɛ wɔde kɔɛ dɛn a abusuafoɔ channel no yɛ ATV ne mu sɛm blocks
abusuafoɔ nti wei no saa no ɛyɛ maamefoɔ no na ɛwɔ sɛ mohwɛ mo ho yie mo a modi dwa no anka wei nka yɛ abayewa bi a saa akrɔmfoɔ yi ne ho ɛɛden sene no ɛna nka ɔbɛpie ne so wɔ hɔnom a ɛna nka saa aberante ɔbɛtumi awɔ ne sekan anaasɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ ne biribi apira no ɛnti no yɛ maamefoɔ no sɛ time soso wɔ hɔnom a yɛkɔ dwum a ebi ade asana mo kɔ a ɛyɛ a moma nhwɛ a no mu tom yie sɛ ne ɛbɛyɛ a nnwumabɔne bi anyɛ den ɛnto ɛsi a aberanteɛ no deɛ wɔkyemanfoɔ no ɔmo nsa aka no a ɔmo sɛ ɔmode ne bɛma policefoɔ ama policefoɔ ɛne no ayɛ den
Channel ni ATV News and Blocks on YouTube. Your best source, I want to do a joint. I have a comment section.